just jump in there.
Okay, see, we'll be happy.
Just let them go.
Put it over where other people
no,
are.
No, I'm here.
No, nobody will take them.
I'll put it against this wall.
Okay. Yeah. Kia ora, love. How are you?
It is my name.
So what I'm going to do is
Oh, you going to film it? Not me.
Hold on. You're part of it.
You're
part of it. You're part of it.
I'm going to definitely need the footage for,
Hold on live.
Oh, you got it on live now?
Yeah. So you got it on live right now.
So we're going
to do live. You got it on live?
No,
hold it.
I've got it. Are you on me?
You're going to send me yours?
Yeah, yeah. I've got it on live, yeah.
So you are... So what are you going to do?
No.
So, what we're going to do, as I've explained to the other young ladies, what's going to happen here, this is the formal welcome, okay? So, my people are the indigenous cultural people.
There's another one over there as well.
Oh, yeah.
tapu kia e o matua nui. Kia mau te tika, kia mau te puno, kia mau te aroha. O turu turu whiti whakamā ke a teina.
Teina!
Hone, hui e!
Ai, ki e!
Kongare, ke rore ki te atu e maguru ki te whenua he whakaro pai ki ngā tangata katoa. Kori anō, ka re re ngā mihi ke a kaitau. Ko tāi mai e ngā manu ki ori ori. E ngā marei kura. E SWV. Nei rā te mihi ke a kaitau. Ko tāi mai ke rongo te whenua, tēnei whenua o tamaki makaurau. Nau mai, hara mai, puki mai rā, kake mai rā. Nau mai, hara mai, rā te maru, o ngā maru whakahinga tamaki makaurau. Nau mai, hara mai, rā koruai o ngā iwi ka kua tamaki makaurau. Nō reina, tēnei o mātou o kaihaka, e mihi kōmaru ki a kaitau katoa. Tēnā kaitau, tēnā kaitau, mai hoka ki kōrero. Kiko nei, huri noa, huri noa, he motu I te.
Te toko toko I whenuku, te toko toko I wheraki, toki a tuki a. Ko te mumu, ko te apa, ko te manihi kai o ta, toki ni pana pana.
My pride knocks me round.
tōku kōrero whakakapi. Kia koutou, ko tā mai, nau mai, haramai, puki mai rā, kake mai rā. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou kātō, he wai. SWV just did a haka pōwhiri for them. Kai haka a rōpū, so they're going to do a bit of a shout out.
Kai haka!
Kai haka!
Kai haka!
Kai haka! We thank you so much for such a warm welcome. We are so excited to be in New Zealand today. This is our first time here. And this was just the icing on the cake, man. This was awesome, man.
Thank you.
Awesome.
Well, there you have it. The legends themselves, SWV. Kuru mai tātou. Nā mi. Yeah, thank you for it.